Amahoro y'Imana abane namwe bakunzi b'ikiganiro warubizi. Kuri uyu munsi tukaba tugiye kubayagira ku rupfu rw'uwahoze arongoye igihugu cya Mali, Moussa Traoré. Ku igenekerezo rya 15 mu mwaka w'2020 niho vyamenyekana ko uwahoze arongoye igihugu cya Mali, Moussa Traoré, yitavye Imana iwe ibamako ku mugwa mukuru aho yari asanzwe aba. Ubwo rupfu rukaba rushitse mu gihe muri Mali hari haherutse kuba kudeta kwa 18 myandagaro gira kane kuva igihugu cya Mali kironse ntayo kwikukira mu mwaka w'1960. Inyuma yo gushika ku butegetsi, Moussa Traoré ntiyabyoroheje kuko imyaka irenga 22 yatwaye ntiyigeze ashaka ko hoba gusabikanya ubutegetsi. Abashatse kumugwanya barabonye ibara, ariko nawe bahavuye bamuhirika ku butegetsi mu mwaka w'1991. Inyuma yaho acarenguzwa imbere ya sentare y'Ibamako kugira ngo yishure ku vyaha yakoze akiri ku butegetsi, na cane cane ubwicanyi bwo mu mwaka w'1991. Aha sentare yamuciye igihano cyo kwicwa, ariko ntiyishwe. Ido nido rero kuri Moussa Traoré ni muri kiganiro nkaba nongeye kubaha ikaze. Jewe ndi Izidore Habonimana, akaba arije ngiye kubashikiriza kino kiganiro. Cyo kimwe n'ivyo nkabasaba gufyonda kuri subscribe kugira ngo mube aba mbere kuronka ibiganiro byacu, muce mwongera mufyonde kuri aho gakengeri kazi ruhande mutibagiye kubisangiza abandi. Traoré yavuse ku igenekerezo rya 25 Nyakanga umwaka w'1936, avukira Isebetu mu gisagara c'Kayes kiri ku birometero 495 mu buraruko bushira uburengero bw'umugwa mukuru Bamako. Akaba yavuka mu muryango w'abamarenge. Se wa Moussa Traoré yari umusirikare wo mu gisoda c'Abafaransa. Moussa yize amashure y'intango ku ishure ry'abana ryo mu gisagara c'Ikati, Ecole des Enfants de Kati. Mu nyuma araheza aja kwiga mu ishure ry'intwazangabo Gifrejus mu gihugu c'Ubufaransa mu mwaka w'1960. Iryo shure yari hejeje ari ku ipete rya major. Ku igenekerezo rya 19 munyonyo umwaka w'1968, Moussa Traoré yifatanya n'abahiritse ubutegetsi bwa Perezida Modibo Keita. Icyo gihe Traoré yari arongoye umugwi w'abasirikare bagize iyo kudeta. Ku igenekerezo rya 19 Nyakanga umwaka w'1968, acaba umukuru w'igihugu. Moussa Traoré amaze gushika ku butegetsi ibintu ntibyoroshe. Imigambwe yindi yose itavuga rumwe nawe yaciye ihagarikwa, acashiraho igipolisi kirongowe na Colonel Tiekoro Bagayoko, ashiraho umugwi w'abantu baza baramutohoreza amakuru. Abo nabo ngo wabasanga nko mu mashure bari kubumviriza ivy'abarimu bigisha, na cane cane ahaba hariko higisha abarimu bikekwa kutavuga rumwe n'intwaro ya gisirikare ya Moussa Traoré. Mu mwaka w'1971, Traoré yagiriza umushikiranganji wa mbere Yorodi ya Kite ko yashatse kumutembagaza ku butegetsi kudeta, maze acamuta mu gasho Kitawudeni aho yahavuye yitabira Imana nyuma y'imyaka ibiri bivanye n'ukugene Yoro yari afashwe nabi muri ako gasho. Hagati y'umwaka w'1972 n'umwaka w'1973 haratera uruzuba rukabije muri Mali. Amakungu aratanga ifashanyo, ariko iyo fashanyo ntiyigeze ishikira abanyagihugu kuko yacishijwe ku ruhande. Mu mwaka w'1974 Traoré ategura amatora ya yego canke oya yo kwemeza canke guhakana ibwirizwa shingiro yari rije gushiraho Repubulika ya kabiri, cyo kimwe n'umugambo umwe Parti Unique, gushiraho inama nshingamateka cyo kimwe n'ikiringo cy'imyaka 5 ku mukuru w'igihugu yatowe Suffrage Universel. Ibi rero rikaba ryemejwe ku bice 99% mu mwaka w'1976 ashashinga umugambwe Parti Unique Union Democratique du Peuple Malien IPDM umufunyafunyo y'Igifaransa acanashiraho amashyirahamwe abiri rimwe ry'abagore Union Nationale des Femmes du Mali cyo kimwe n'irindi ry'ugwaruka Union Nationale des Jeunes du Mali aho rero umugore canke umuyabaga yategerezwa kwinjira muri ayo mashyirahamwe Kwigenekerezo rya 16 rusama umwaka w'1977 wari yahoze ari umukuru w'igihugu umwe yari yahiriswe ku butegetsi na Traoré Modibo Keita ku myaka 62 y'amavuka aritaba Imana ni mu gihe yari afunzwe ariko rero ubwo rupfu rwiwe rwateye amakenga abanyagihugu ku munsi w'amaziko yiwe basidukana niyonka kumuhamba aha kaba hari haje na bamwe mu bategetsi bo mu bihugu bibanyi twovuga nka Guinée na Côte d'Ivoire abategetsi ba Mali bamaze kubona aho gacavu k'abanyagihugu baca birara mu banyagihugu bamwe barafatwa barafungwa bica bituma Moussa aja ku radio gusigura urupfu rwa Modibo Keita yatanze insiguro k'ugo rupfu rwaturutse ku ngorane z'amahaha yarafise ariko nubundi abanyagihugu ntibavyemera muri ruhuhuma igenekerezo rya 2008 mwaka w'1978 Moussa Traoré acata mu mvuto Tiekoro Bagayoko umwe yararongoye igipolisi cyo kimwe na Kisima Dukara umushikiranganji wo kwivuna basi kumwe yabigira kuri yoro umushikiranganji wa mbere naba yabagiriza gushaka guhungabanya ubutegetsi bwiwe mu matora ya mbere kuri Repubulika ya kabiri inyuma yajyabwizwa shingiro mwaka w'1979 Moussa Traoré niwe yari witoza wenyine nta wundi bahiganwa kandida unique mu nyuma araheza ari kubitagashi amera nk'ugurura urubuga rwa politike ivyatumye ashigikirwa n'incabwenke nka Alpha Omar Konare ubu akaba yaciye amugira umushikiranganji w'imico n'akaranga kimwe 1980 abanyeshure bashase kugira imyiyerekano barahanwa bikomeye mu mwaka w'1982 niho yaca yihipete ya general ariko inyuma y'imyaka ibiri abanyagihugu bati aho vyabereye ni kera mu mwaka w'1990 hacavuka imigambwe ibiri CND Congrès National d'Initiative Démocratique washinzwe n'umushingwa manza mu ntagator hanavuka kandi ADEMA Alliance pour la Démocratie au Mali iyo migambwe yaje yiyongera ku mashyirahamwe abiri y'abanyeshure bo muri kaminuza irya mbere ryari Association des élèves et des étudiants du Mali n'irindi ryaharanira agateka kazi na muntu Association malienne des droits de l'homme AMDH abo bose bakaba bashaka ko ubutegetsi bwa Moussa Traoré buvaho maze hakabaho imigambwe myinshi ku wa 2022 ntwarante umwaka w'1991 abanyeshure bo mu makaminuza bihereza amabarabara ariko abasirikare baca babiraramwo ivyatumye abagera ku ijana bahasiga ubuzima ku wa 2026 ndamukiza uwo mwaka nyene Lieutenant Colonel Amadou Toumani Touré acha ahiri ku butegetsi bwa Moussa Traoré ubwo nyene Traoré acajanwa gufungirwa mu ibohero ry'Imarakara muri ruhuhuma umwaka w'1993 imbere ya sentare y'Ibamako mu rubanza rwiswe Nirembere Marie Moussa Traoré yaciriwe igihano c'urupfu Peine de mort inyuma yo kwagira ubwicanyi yakoze hagati ya Nzero na Ntwarante mu mwaka w'1991 aha akaba yarafunganywe n'umuryango wiwe harimo n'umwuzukuru wiwe w'imyaka 6 ariko mu nyuma mu mwaka w'2002 umukuru w'igihugu Alpha Umar Konare aramugirira ikigongwe. Ariko rero nubundi naho yaravuye mu ibohero yabwirizwa kwishura kuyandi mabi yakoze nko kubijanye n'iby'ubutunzi. Aha hari nk'imiliyaridi zibiri z'amafaranga y'amadolari y'Abanyamerika yagirizwa kunyuruza akiri umukuru w'igihugu. Inyuma yo kurekugwa yaciye aja kuba mu nzu nini Grande Villa yahawe na leta muri quartier y'igikoroni para kumugwa mukuru Ibamago. Ku munsi rero wa kabiri igenekerezo rya 15 umwaka w'2020 isaha zitandatu n'iminota 5 nkuko byamenyeshejwe n'umuryango wiwe, niho byamenyekana ko Moussa Traoré yitavye Imana ashengeye afise imyaka 84 y'amavuka. Muri iyi myaka yiwe ya nyuma ngo akaba yari umuntu w'intungane, eka mbere n'abanyapolitike ngo bakaba bahora baja kumusaba impanuro.